tubuze mariage tuba tubuze amahera tuba tubuze amafaranga tuba tubuze amafaranga yes
no kugira mariage ata amafaranga
Erika mariage sibige birori murashaka kugira mariage muri abantu bane wewe nuwo mushere wawe bena baparina marene
ko ariko byagenda kose karya kantu kaba kabaye nakantu gahuza abantu babiri kandi kukizera ko ubuzima bagiye kugiranira ariko bitavuze ko ikofa tarirya ngo nuko ngo bagiye muri commune ngo no byo kuvuga ngo kuko nayo ngiye muri commune ngo reka nibere ngaha ngo ntazonkoraho je namudiye
utazodiha madame
Nasa mudiya. Amubiriza anyumve neza vrema ho yicaye nagira amahoro je sinsinda. Ntabyo kumukubita. Je nibaza ko nkubise umudamu sinasubira no mu rugo. No chamba wo mwibarabara. None namukubita ngira nka murari impande. Kareka.
Jewe ahantu ndacaba baye. Urumugabo ukafata ugakubita umugore. Hage nyene ubugabo babukuvuye ko ndakuraye ntabwo buri umugabo ukubita umugore
ari gibakubita abagabo. Nabo ne babakubita
uru. Oh nyurumva bari shatani.
Uwa bari umugore magabo.
Ntabari umugore ntabari numuntu.
Umweho.
Eh waragize eta civil.
Sagore batatu we ntanwe yanditse.
Eh. Bise bagore batatu?
Yeah.
Akazi.
Ndi ku kazi ndi mu kazi.
Aho nyene zoboro ni wewe?
Eh ndi umwe.
Nime nkuwo kugira mugire eta civil. Uwo vyemera umwe basajemo akavuga ati twire ta sebe.
Ya mo je ni wazako nto vyemera. Sino vyemera no banizi biriye ko. Eh urumva ngize ta civile numwe abandi nabo. Tucha kibi kibazo.
Kibi kibazo mu mwese. Mbwa ari umwe wemera muri abo batatu kandi bose nti babikora fresh.
Sha uwo nemera ari izi rero. Urabizi ko ndakwemera.
Yes ni Mr. Home kuri mikoza Isaac TV nyita Angel de la Capitale ushaka unyite the voice from God mwaze kandi bakunda cyane gose ni Mr. Home namaze kushika kuri mikoza Isaac TV mumvise ko amazina yabaye menshi cyane gose ni Mr. Home ejo ndashaka kuzana ikindi kiganiro kanyita Mr. Meat behind kama turi kumana Juma Juxim kama bikora neza cyane gose iyi ni Isaac TV dushaka turabazanira amakuru yo gutwenga ndetse nayo kubabara sometime ariko kugira dufashe na makuru menshi aca kuri Isaac TV araza imana zitandukanye akazana ibikorwa bitandukanye kugira duteze igihugu cyacu imbere igihugu kibandanye kuvuga kuko ni tutagiteza imbere je ni ntakora cyane wowe ukore ntacyo zo buri kora amarira igihugu turavuka tugashika no kuri inosi gashika mu Burundi ariko tuba tuvutse kugira dufashe hajya mama bavuga atamaze kuko amaze kukwibaruka akagushira kuri inosi cyangwa akagushira mu Burundi n'ubukira umwana wiwe ububaye umwana w'igihugu reti ringa kugira dufashe igihugu dufashe ingabirano zimwe zimwe kugira tumenye ati mbega umukinyi w'amafilime agiye kuba akwiye kubaho gute mbega umukinyi w'amafilime twebwe dukoresha amatelefone cyangwa tugira yane tugiye kumufasha gute navuze byinshi turi ngaho kugira dufashe kandi turi ngaho kugira twafashijwe reka rero bano wigeme n'umwigeme n'abatipe bameze neza none ko babirewe cyane gose nimba ntihenze ngira sinzi ko bavuye mu ntara ya Ngozi je maze iminsi mbona baje Ngozi cyane ariko uko biri kose turi kumwe na Fanny Lavine umwigeme amaze iminsi ariko aratoba cyane kuri rezo sosiyo reka nce ngaho kugira simvuge menshi handazera abantu batangiye kwandika muri commentaire ubunye ni kiganiro kiriko kiraba Gustavo uri kuravuga menshi ariko reka nce ngaha kugira turabaramutse abakunzi ba Isaac TV papa ni sawa
amahoro
meze neza
meze fresh
okay gato turamutse abakunzi ba Isaac TV kugira tushe tujya mu bindi
ah abakunzi ba Isaac TV sali sali yeah
kumazina gato kugira duce tugira ko nk'umugi 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 w'igisahira ikirundi kiragoye mana cameraman ntuzobikata bigumize kunye none ni jewe duse nabavuga amazina yacu naho dukora kugira ibintu bigende neza ku bantu ariko baradukurikirana ubu nyene aca kati kiganiro direct aca guruka hariya mukorera aca manzara ibintu byanyu fresh
papa wa yes ku mazina ni Dani ku Irondo TV kuri ya filme nshasha impembo y'ikuzimiro nshasha nshasha Shobona nawe
ni ku Irondo TV
Irondo TV
abantu ariko baradukurikirana usanga abantu basanga batazi kirundi usanga bavuga igiswahili cyane igifaransa ariho n'aba diaspora benshi usanga kirundi barakibagiye ku Irondo tuvuge ko ari igiki naje ntacyo nzi
Irondo to Irondo kurya nyine
bijya byo kurondo biba bivuye kurondo
Irondo Irondo no kutarya amasoko kurondoka Irondo
ni kurondoka no kurara Irondo
urarukanye
ni urarizie
yes ni TV abari kuri TV ntibaryama no no no
tubagire rero bareke kujyamba gume barayisa
baje ku Irondo bagire subscribe bagire icyo babivuzeho kubyo babonye ho ya
ne Fanny Lavine nuvuga yuko nawe ne yarasanga akora handi mugabo nawe ne tumwe nawe nari mukurondoka ku Irondo TV umva wumvise ku Irondo cumenga ni kurondoka nawe basi urashika ku Irondo kafanye
kurondoka ega kurondoka ni
byiza kurondoka ni byiza
byiza cyane
ncanga kuri tanganya
aha
eh ncanga tunga
urabizi nawe kugejesha ku munani
eh ushaka gutwana umunani twose ni
eh umunani
gurikiza ku mezi kazika amuvyarundo undi ariko aronka
oh yeah
okay di present ndazi barakoze ariko ko biri kose ashora ku presenta ntacho bitwaye ni bien
ni fanira vine muri 3 fa mama 3 fa
Mama trofa.
Yeah.
Mama bitatu FA.
Yes. Ego nuko.
Fa bisigurije.
Fa. Harimo fa. Harimo fani, harimo vaccine, harimo fashion, harimo family. Nebe na byinshi.
Ure wa byinshi zina gi wawe re.
Fa 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 fa.
Nanje rengire true star boy.
Oh yeah, uchu bitusigurije.
Star boy ni ese umugore wanje te. Mama, papa, rada naone tu aramusa bakunzi baiza kivya mwacha yi presenta kugira tubandanye vyatuzanye kugira dukora kazi papa ni bon
ameze neza
umeze fresh
cyane
mwa dufusione mwaberewe sa
urakoze cyane
ba presentation ka so itusana bara muri kamera hari ari abigembe ariko baratura no mu brother no kuna berewe no mu bogard
thank you merci ama kubakunzi baiza TV ndabara mukije ndanabipfuriza ibihe byiza ho muri ku mazina nyitwa Liberty radukunda sanzwe ndumukinyi wa film ngongera nka umwanditsi novuga ngo filme zanje zica kuri Liberty Films ni channel iri kuri YouTube kubata byumva neza no rimwe gicangereza ariko
robot
real boy films kujya andika Real Madrid Real boy
ni Real Films
yeah real boy films
Real boy films
yes
abantu mutabizi cemwe na murako nubandika Real Madrid uce bishira kuvugira biyabonesha
yes yeah hama nkani nkamasanzwe rero nkorana na Dani ku Irondo TV agenda mufasha mu bintu byo gutunganya amafilme muri uno mwanya yes
Okay munja makengerageje kumva umwe sari wari muri Trofa una wari muri Real kujya nyene boy films nashatse kuvuga Real kuko Real kujya ku gitenge gitenge cyari bitenge usanga byanditse ko Real cura ba ku gitenge n'umutazi ku vyandika ucura ko nubavyandika ngerageje kumviza rero ku Irondo na Real boy films hamwe no Trofa ariko umwe serumva ko mutari bamwe mbega mwahujwe n'iki kugira muje hamwe reka mbaze udani dani urumva ari ku Irondo urumva tegezwa kuba aize kila mwanya
urakoze cyane gahunda bihari twahuriye ku Irondo TV ukubona uko ture tumeze twahuriye ku Irondo TV turi gukora filme impembo y'ikuzimu parti ya mbere agiye hanze hasigaye parti ya kabiri ndibaza nicyo twamenyaniye ko na Fanira Vine
uri muri ya filme nyene uza ugasanga umupeti aguma tu kumwana ngo yamufunguriye dame wowe ngo afunguye injya zanje niwe wenyine ujya mu papa umva ko ndi up days
ziraza kwa filme zibiri
genda yizimura
vyumva ariko
uko bivuze sivyo manzu ngire kugira
ngo uvuze nibyo twahuriye muri cinema n'icyo cyambere ore wambajije ibirenze kubyo dusanzwe turi abagenzi ariko kuba duhuriye muri cinema ni ikintu kiza cyane kubera ko filme ndundi urumva ibaye imwe pani za ruguru izi bujumbura byiza cyane
gato idani gato inda kubaze aho uvuka ari mpamvu ndakubonira ndakubaze uko onye usanga uvuka ngai bujumbura cyane uva muri nyine capitaine
oya bo ahandu mushitsi muri bujumbura ndi umunyengozi
tuwangozi vipi mutangure rero kumukurikira no muniga iwacu rona nkuri za active ari amantu bingozi benshi badukurikira
barahari
urumva rero abantu bose batari bwamenye kino ya bace bakata gusa kuri za active mugumeko bace bakata bace bazani wawe
baze baribuka no kugira subscribe urazi kwinjira muri Irondo TV kavamo nta kintu ukoze ntabwo buri inshuti
mutama gatwenda kubaze ngai bujumbura nuvuga yuko abantu nuvuga yuko turamaze gutera imbere ku kintu cha rezo sosyo mega hari ingozi naho bimeze gute dusa no kubaza gato ivya hari ya kubera usanga tujya rimwe rimwe sometime
Erega ingozi
saka niyo twari muri byinshi ariko nitumenye ivyaho neza ingozi gute
Erega ingozi naho ni capital ya kabiri kandi filme ntabwo deposting ingozi deposting kuri YouTube urumva rero ni isi yose
ariko nawe bari isi yose utagize abantu biwanyu nyene bagushigikira usanga bigoye
oya barahari vraiment barahari umva filme nkuko byumva yeah
okay Fanila Vine nawe wagiye ku Irondo ubu sigaye uri ku Irondo avuye muri Trofa na Trofa ni wawe ndavyumva mbega ni iki washimye kugira uje kwifatanya n'uno muvandimwe kuko si ikintu cyoroshye mwara sinye kontra cyanye ni gufashanya kugira nyene amafaranga abandanye kwiyongera
oya kwanza ubwo mbere sinavuye muri Trofa
uyu uracyari mu nabivuze ubu ni we CEO wa Trofa kavuze ko ari funny truafa.
Yes. Urumva rero muri irondo nje nashimye yuko twokorana nabo nuko nabonye abantu bakunda filme bazi ico barimo bazi ivyo barondera. Chamukatire kanifatanye nabo ndabafashe hama dufashanye.
Brother wanje ndakwazi gato isanzwe urumwandisi wa mafilme hano mu gihe cy'u Burundi. Mbega ukubona uko ifilme ziko zirakirwa mu gihe cy'u Burundi. Niko byari bikwiye kugenda cyanke nakahika motera kuko ndazi badukikana n'ibenshi. Kuri Active ndibaza n'umukuru w'igihugu nyane cyubahiro. Araturaba kandi yumvise intererano y'abajene kuko abajene turi ngaho kugira dukore kugira duteze imbere igihugu cyacu.
Mwa kuri ico kibazo kiragutse cyane kuko ivyokogwa byo ni byinshi cyane tuvuze ngo bice bikogwa byogorana. Ariko nibura haba hariho n'ivyibanze umuntu yokora cyangwa byokogwa kugira ngo bikunde. First filme zidutwara umwanya, nzira dutwara umwanya nko kwandika filme byo nyene ni ntusinzira. Location ibikoresho ntuzenya kwambara iki dukenera ibintu byinshi. First of all, ingorane ya mbere ikunda kuhaba ni ukuronka first ibikoresho ukoresha muri film mu buryo bworoshe. Kubera ko film ni tuvuga lifestyle y'abantu kwa abantu babayeho. Abantu rero babayeho bari kumwe n'abandi kandi bari no mu bindi bintu bibi bakikuje. Muri iyo gereri ushatse gukora film ibyo bintu kabibura ntiza ari film. Ni nkuko ndagwe nka rero nkushaze gukora nka filme y'umugasho ugacubura abantu aba prisonier ni ugacubura ni teni ni location iyo prison ugacubura na teni yaba police ugacubura na teni niba ari nko muri prison central ugacubura na teni yaba yabanyororo ubwo urabona ko filme ibipfuye. First of all, twetwe twosaba yuko dufasha bagatahura ko filme ari akazi atari ubugenegene atari tuni. Exactly. Bakabifata as a profession kubera ko hari ukuntu badufata nk'aho menga turi abantu batafite icyo bakora cyangwa nyine bashaka kugaragara kuri social media gusa, ariko dufise kinini nyatwinjiza muri mu gihugu mu iterambere. Nitwe dutuma igihugu cyacu kimenyekana hanze, turi muri bamwe batuma igihugu cyacu kimenyekana hanze
cyane cyane kubera dusanga dukoresha rezo sosiyo cyane. Ibihugu byamaze gutera imbere bikoresha rezo sosiyo cyane.
Exactly. Ni kuvuga rero iyo ni intamba ya mbere boshobora kudufasha, ntabwo ari leta gusa ahubwo n'abarundi muri rusange kuko hari ibyo tuba dukeneye leta idafise ariko bifise abandi bakatworohereza bakadufata nk'abanyamwuga nk'abariko abantu bakora bateza imbere ibyo bintu byabo. Kandi second novuga n'uruhara rwa leta mu buryo bwo kugishigira shamwe promotion. Leta ikintu cyose cyose yokora sino nda kuvuga ngo kora iki ikintu cyose yokora igambirije kuduteza imbere ngo nyine twadutera imbere. Yes.
Okay, nanje ndimo mubashaka gutera imbere murarawa nanje mumpaye nakukana utubwira bigende neza. Fani uri umuntu novuga yuko maze gukina filme nyinshi. Ariko hariho filme muri wowe uvuga ati iyi filme vraiment narayanditse ndayikina kandi yarigishije abantu benshi kandi nari mfise inforo yo gushaka kuyikina kugira nigisha abantu batandukanye. Wo dushira ku mayange gato ngoma vyagenze.
Iyo filme ni filme rugendo.
Abantu batarayiraba mega tubabwiye angrosomo
urugendo navuze ku buzima bw'umwigeme yataye amashuri agenda kubana n'umuhungu hama babana badasinye mu mategeko tamweze gero bavyeyi bafise hama biza kumera nabi.
Aje utagize mariage bisigura yuko atamweze gero bavyeyi buronze utagize mariage
oya naho buronze n'Imana urumva ntamweze gero
byanyu konyene chefse mukibaruka si fresh
oya si vyiza
ugatireye kugenda ukwegera mu nzu ni bya fake
ni bya fake sana
ni mubize kandi abigishe bazoragira mariage ne utayigize tumukorere iki
utayigize nibagende babikore babishire mu mategeko amategeko abamenye Imana bamenye
kubibona musaza
just sekonda yibona sekonda yibona kubera ko tuvuze mariage tuba tuvuze amahera tuba tuvuze amafaranga. Yes,
niba ugira mariage ata amafaranga
erega mariage sibige birori murashaka kugira mariage muri abantu bane wewe n'uwo mushere wawe be n'abapari na marene
nene iyo mariage ugira winyegeje gadani birumvikana mariage urategura famiye ukayegeranya ukabagafana
iyo mariage babazana niyabakireye no udafisa amahera wogira gute kandi tuye tubanze turabe kubasokuru barumvikana nabo bakabigakomera pani ibyo bungo bakindwa imwe gasango rwasambutse kandi gasanga mariage yakozwe n'imiliyoni nka 10 bakubaka indwi zitatu umwe akaja mu rugo ndagasigara none wumva iyo mariage je sinyihagaraho mariage gusa ko nabibona hari mu rukundo mukigira mukabaje muri commune mukaba kora ka kantu mugaca mwigira mu rugo njye ndumva ari sawa
ariko kuri bajya batipe nabo batinya kujya muri mbega babita gute bimwe basinya hariya ni kuri zone eta civile hari abahungu bayiyamiriza cyane kuba yiyamiriza n'abayikunda mbega urashobora kumisiguro papa ndazi ura uru muntu nyene azibintu byinshi kuko ari abantu bavuga ati je ariya gusinya wapi kuko umugore unamukubise kofi yo muramarana
oya nta bintu byinshi nziko ndabizi ko ariko byagenda kose karya kantu kaba kabaye nakantu gahuza abantu babiri kandi kukizera ko ubuzima bagiye kugiranira ariko bitavuze ko ikofa tarirya ngo nuko ngo bagiye muri commune ngo no habeho kubahana mu rukundo ibahuriye ko bose nje kizema n'ibyo kuvuga ngo ngo kuko nayo nagiye muri commune ngo reka nibere ngaha ngo ntazonkoraho je namudi yakoze ikosa namudi ariko ikintu kizima ni bubake kubera urukundo apana kubaka ngo nuko bagiye muri
commune uzamudi haca gushikana uje utanga amani
niko kibazo gihari ko ntago wamwirorera ko umudamu yakoze ikosa ni nkuko nawe urikora kagudihada erega n'abadamu barakudiha wakoze ikosa
mugabo kwitwa n'umugore asha Batuna kwase gatoyi nawe bega kuba nyine wo uramaze kwa urafise kwanze uri burubase kwanze
umweho
eh waragize eta service
zagore batatu we ntanwe yanditse
eh ufise bagore batatu
eh
akazi
ndi kukazi ndi mukazi
aho nyine zoboro ni wewe
eh ndi umwe
nime nkuwo kubwira mugire eta service wo vyemera umwe basaje makavuga ati twire eta service
ya mo je ni waza ko nto vyemera sino vyemera no banizibiriye ko Eh urumva ngize eta civile numwe abandi nabo tuchakibi kibazo
kibi kibazo mu mwese mugari mu mwe wemera muri abo batatu kandi bose nti babikora fresh
sha uwe nemera ari izi rero urabizi ko ndakwemera
tanga taba pise ya kwatuwe mani numwe kuna tuweje
ni batatu ndacyo ndisinzi ekiyo ndi bangaje mu mwe wese
Eh. Ikana njamba ndiko ndabaza kugira nanje zura ivyo ni ikingira nzave ni
kangahe wewe ufite kangahe
Jino ndazana umugore.
Eh, urabiha kanye.
Ure nda nta mariage ndagira.
Umugore urabafise.
Ngo nshobora kuba mfise umukunzi muga nta mariage ndagira.
Okay, ndawigire rero.
Ibyo byose bibaho.
None naenda kwibariza. Ufise umukunzi?
Eh, ndafise umukunzi.
Umwe?
Yeah.
Yitwa nde?
Yarambuje kumuvuga kuri kamera. Yarambuje.
Abiretse abibona.
Ubwiriza umushere wanje bamwita Star Girl, yeah.
Nick ni nini?
Star Girl.
Iyo nini ya
Waisu kwa umani
Turava tukushira mu bantu bariko promoting
akutaki yambwiye ati kanini araba ari kibazo kiko kiraba no bwa yuko tugira tuyage ko gato kugira duse nabasha ni nk'ifilme tumaze imisi mbona bavuga ngo ngariwe ngushira hamwe ryaje muzarirarongera abigeme babuze ne afana abigeme babura bagabo
Kivisi ndabizi. Kivisi sinumva ko menga barabura.
Iyo yashira hamwe tugemeze nyene tuvuga ati refresh.
Oya jabwo nabanye ko menga bari hagaritse.
Eh bari hagaritse ariko bavuze ati ari ibintu batumvikana ko umwanya n'umwanya so akona ari garutse.
Je ni bazi ko ata muntu yakorondera umugabo cyangwa ngo akorondera umugore kuko namahitamwe y'umuntu.
Ni hari habavuze nyene.
Sinzi.
Iba miyo dire nze ndirongera.
Yo wabuze, cyese nabuze.
When fresh ibintu bihagaze neza bo ba mafilime bagiye kuriho kandi nawe narakubonye burari hubu rero tufate ko uronka kanoti kuko nakenegera mugenzi wanjye akina mafilime ndamubwira ati mpande bagira batangure kuriho nwe mugiye kuriho gute
oya umuntu wese ga ari kwa nibikogwa vyiyo ibikogwa ni wabikora neza kandi byiza tekereza kuzoriho eh
ariko dutera kamara abantu bakora ibintu byiza deja nyi filme muriko murakinira nga anye ku irondo cyanye ku mu brother nga ni filme usanga ziryoshye mugasanga abantu bari ko baraziraba dutera kamara
akaye mu kambere twagatera mwebwe nyene mwebwe mudufasha ku promoting ibintu n'umutugore urumva mukatwitaho cyane gose oyini ntakizo bizadutera imbere
Niko bibone gato cyashobora kubita ugasanga n'ivyo wacu tubitayeho ntibari ko babiramo. None n'umva natwe ko icaba
mwebwe mutwitayeho nundi akatwitaho nundi. Antuka mbe bavuga gute. Ah ndabuze ukuntu babivuga. Gukorera hamwe babivuga gute. Usanga nyine
bigize ingufu. Solidarity.
Hari ukuntu mu Burundi usanga umengahitaweho aba abimiziki jewe ndabafuhira vraiment
nige no kuri ari active nti taba miziki gusa turavanga ni
oya hari uko no umenga abimiziki bo bari tawo cyane gusumba makinyi bamarerese
emu ico gihe je kwanza ari igisha
cyane mugabo muziki nawe ni mwiza
cyangwa muri kino gihe sindatera imbanyi kuya ngunda akora marerese kuhera uteye imbanyi ucugira ikibazo abiravyo marerese cyandabihepa
Even si we kwa bitahuye.
Ni numa ku filme yanyigishije.
Yeah, film au fait, in fact, bujya rero ibintu biracuritse. Nk'ubu tugiye nko muri America. kukintu kubintu bijanye dukiye compare film no muziki tuza gusanga promotion nini nyari iziri kuri film kora ko film ni projet nini sakantu shora kuyumvira ngo inspiration iraje ngiminsi biri film ndayanditse urashaka kuyandika bitewe nuko nturi duwe mugana ikintu kinini nyabisaba nuko uhiga ivyumviro vy'abandi bantu then ugacu gikora igihe kinini kandi ukagikora n'umwanya munini n'uburyo burebure and plus ugacu tanga inyigisho nyinshi ko mu ndirimbo y'iminota 3 ko biriko se inyigisho ziba zirimwo kandi tuvuge na za ndirimbo zo no munsi inyigisho zirimwe turazibona ni kuvuga ngo twebwe tura developa amateme menshi muri film kubyo dushobora guhindura societe ducishije muri film nkuko nawe wifatiye ingingo nziza yo kuzocugira mariage ni utatu beshi ni utatu beshi
nzogira mariage bibibi gato nina nkanguciriyemo gato nuvuga yuko muri amerika nuvuga ko bateye imbere cyane ariko arige bahora bategura filime imyaka 3 ugasanga nkubu turi muri 2020 bakavuga ati izo soka muri 2025 umva n'ikintu kigoye cyane gose bano bazabereka ndabashimire gato tumaze kuja kuri channel yuno mu daningozi tuduga ducari muramvya abantu bahaze batahazi nabo rifo yuko umunsi yagize lancement officiel y'indi filme hari gibera hari ingozi uje tuzu
ntangora ni karibu vurema
zaturiruka nta kibazo
na uzoza
zondira depression mana mana mfisi
None yo ntabwo ntakora mu gihugu.
Je nkene yiwawe.
Banzogwa nta breme, kari bingozi vraiment. Eh nta kibazo nzogwa.
Fani gato yiro kwa ikiganiro cha Joshe, fani hari ikava mperuka kukubona ko. Sinzi ko ari kumwe na ba brother, ikava uri ko, sinzi ko ari concert, sinzi ko ari biki, sinzi ko ari ansima.
Kava ndi kumwe n'uyu.
Ya ridusigure rero umva ko mwari mwana.
Ni kava ndi kumwe n'uyu Dani filme yiwe nyene ija kuri Irondo TV yitwa Imembo y'ikuzimu.
Ibintu menga je ibintu nabwo menga ngomba kugira
ibindi
biriko n'amasaha
ibindi vyaraheze kwari kuduga muri lancement ya filme nyene ingozi
nabaye update rero reka gato rero duse n'abasozera bakunzi ba Isaac TV muga gato we ntarasozera mwese turi nganda zari umuntu abafite ikintu abashaka kuvuga ndabaza ibibazo muga sometime hari gihe usanga hari akantu ntabajije kandi gakora ku mutima ku bantu sivyo nimba ari umuntu afite akantu ashobora gusa n'ugomba kubega bavuga gute akasuni karuki muga kagira ico gafashije sio ngo papa
yeah ni true so ibyo kuvuga bya ni byinshi kuko iyi industry tuyirimo kandi turayikunze nubwo yowe uduca intege hamwe ariko ni ibintu dukunda gusa ikintu namasaba burya ndagisaba mwebwe ni mwiteho ibikorwa byacu sibyo mudo kuba aba promoters nibo bagize novuga ngo nibo bagize industry nubwo tworirimba gute baka uribuka kera bafizo bakiririmba kera imiziki yetwaza kubona umuziki naza kubona jende ngozi na ubona haize nk'amezi nk'atatu kaca mvuga ngo yongo yasohoye umuziki kumbe umaza amezi atatu kwera ko nta promotion yari hari ico gihe mugabo no munsi mwe mutwitaye ku we nkaho uze ni filme ngira ndabiteho ndabavuge ndabamamaze ngiriki birakunda second bica bituma bihindura nabandi bantu uko wowe ugenda uvuga ijwi rya ba promoters rirafise agaciro kanini nico kintu cyonyine no vuga hanyuma bakunzi ba filme ndundi mukurikirane filme ziwanje kuri Robo Films ari filme yitwa Imbarutso y'umujinya jengira ibintu vya action yiringo nyene byo kubutagurana yes hariho filme yitwa Imbarutso y'umujinya irahari iriko yose hariho niyisobanuye mu Kinyarwanda ariko nda uploadinga parti ya mbere agiye
ko kubera iki wayisobanuye mu Kinyarwanda kandi dusanga dufite abarundi bazi gusobanura
for first of all turi muri game ya y'inyungu y'inyungu first nivyo bariho mugabo umuntu wese agurira ahabona haza guca haza gufata kubera ko nari mfite audience iri kiransaba ngo izi ngumu duzishaka mushira mu Kinyarwanda baranyanyo bridge umusobanuzi naye ndaraba aba bantu ngerageza ku
tegero ki rero ariko arasigura filme yawe
twitege uwo basabye
Roki novuga yuko abanyakinyami mwavyumvise dushigikira abanyengozi biwacu ndetse n'abarundi kandi nawe urumunyengozi abanyakinyami kiremba hamwe bita kubibwa mu Giswahili urumva ko ndahazi kugasaka kandi na runyonga ndabakunda cyane rwose novuga yuko Isaac TV ko turayaga naba anyirimwe kabiri gatatu ariko nta TV mu mwese agenda arasezera kugira biryohe ama dusozere tuje ku meza bagira baje ku meza abantu mudukurikirana mwese big up sana
kintu cya mbere neza abandi gisaba abafanzi banje bamwe bo ku Irondo TV ukuvuga umuntu nimba yinjiye muri video ya filimi nashize ko araraba maze kuraba ashime agaye ariko ntibagire gusiga comment hasi ko irya comment iramfasha mu byo ndi gukora kuko hari umuntu winjira muri video agaca yiviramo nta kintu na kimwe koze ubu ngubu no kugira sabo reka tuvuge Sabonnez abenshi tuvuze subscribe usanga ngo ntacyo nzi kuvuga Sabonnez nurimi abantu bose bazi
haba handitse kwirondo hakaboro karuje pembere
eh bakuri kazogera
ucuga kora ko gusaga hindura ibara aka kazogera ucukabona gatari mu murongo umeze guca aho aka mu murongo umeze ukuntu buri abone mugabo ukemeze nyene fresh
yes no kuvuga ibyo nkora batabirabye ntaja mu rugo nkaryama nta nicyo nabandi gikora ni babirabe hama binyereke hasi muri comment hama bampinga uvuvure maje nditare ndahari kubganyu
utazodi ha madame
Nasa mudia. Amubiriza anyumve neza vrema ho yicaye nagira amahoro je sinsinda. Ntabyo kumukubita. Je nibaza ko nkubise umudamu sinasubira no mu rugo. No chamba wo mwibarabara. None amukubita ngira nka murari impande. Kare kare. Naba bikora bihanure vrema. Ntabwo ari ikintu.
Sawa. Fani seze.
Le kambande mvuge ko kantu Dani avuze buriya iyo urumugabo ukafata ugakubita umugore hajye nyene ubugabo babukuvuye ko ndakuraye ntabwo buri umugabo ukubita umugore
arige bakubita abagabo nabo ne babakubita
ruwo oh nyurumva bari shatani
bari umugore magabo
ntabari umugore ntabari numuntu ego ndanje ndababwira abakunzi banje ko ndabakunda cyane nkabasaba yuko abashobora kudushikira kure mu dushikire kure je ikintu cy'ambere kimbabaza no kuri kwimana kwati ugiye gusaba abagabo rero kwishini bakakwima cyangwa kaze wumva ngurihe ibaje nkubonye
keshere bagashaka uri hamahera ariko none ndura tukore ikigano kaza wumva eh umugakore ikigano ngo muraduha amahera reza tuko turabagira publicity ya gusa ariko barahabona kuri gusa ukaza wumva umuntu kukigano ariko aragusaba desa 50 mil
ibaje abantu ba mahoteli muturondere ahubwo tubakora ama publicity twakinire tuko tuba dushaka kwakinira twerekane iki mugo kaza wumva ngo ni iki
igitanda cyako kimeze fresh umuntu aduze afise mu yambire ucusanga
hari ibaje nawe mugo kaza wumva ngo riha ukaza wumva ngo hani vyemewe nko kumengana urumurundi nko kumenga simwe guca ibintu birambabaza jewe ahantu ndacababaye ubu nose karanyumviriza abise ahagera ni nagutumbera nka gusaba inzu yawe nayishimye ati mfasha ndahakorere unyemere kandi ntushavure hama dufatanye hamwe dushikane uburundi bwacu
ngenda afite chambrete muzozi ndabatize gato inana ki
urakoze
seni ya chambrete
urakoze
gaira sanze
erika byose turabikenera bibi byiza bibaye abaye birenze
zo iba nacyo kugira mu igire promotion
eh
araka nuko ngira ko ntarakibagira kuri iki kintu in fact yaravuze ni umuntu yitugiye gusaba location bakazi twima biratubabaza mu bisanzwe nivyo barafise uburenganzira bwo kuzitwima no kugira no kuziduha mugabo bashize mu gaciro abana babo abana n'abana bacu sibyo muhira baba bafise crampla bariko bararaba televizio bariko birabira filme ugasanga umuvyeyi yajyohewe yaguriye ikintu abana babo bazara mama filme mugabo abana bakabiri kubira filme zo hanze niba abana babo bakunda kuraba filme ese wo dufashije tukabokipa no kuvuga ngo niba nkini iwawe iyi filime umwana wawe azoyibona inyigisho zirimo zimufashe exactly no kuvuga ngo ikindi nacho turabana beza twebwe sibyo kame twese turakuze kandi twaraciye ku ntebe y'ishuri ntituba tugiye konona turazi ico ikibi ni ciza harabiba twimibwe ko bikoresho bitwaje ngo banaka baraje baca baronona hari abantu nivyo badukorera ibintu bibi mugabe twebwe vraiment turi muri revolution shasha turafise ubwenge turi cool turazi ciza ni kibi ibikoresho bo duha twobibasubiza nkuko babiduhaye karako
abo ko turavugana muravyumvise genda le kuri real nyene sio ndakivugiye ko real boy films ugire Sabonnez hama ucuja no kuri bano uno musista wacu Fani la vin official se tuja no ngaha anyi kwirondo kwirondo tv ariko
kwirondo
tv tugire subscribe kwirondo tv kugira bigende neza cyane gusa tubashyigikire Isaac tv ni kawaida baramaze kwikora tuje no kumuririmbyi twa kokoda nawe ne novuga n'umuririmbyi ariko arabikora neza cyane asanzwe aba mu bihugu byo hanze za America tugire subscribe naho ne kugira tubandanye kumushyigikira ni Angel Dollar Capital Star Boy the voice from God, Mr. Home, Star Boy, behind the camera, Takumina Juma Jukes in your colleagues, Kudama Sana Mazen is a Chinese ghost. Twashi Kiri, Shiki, if you watch. Kwawaze Zinshi, Kwawaze Zinshi. Hari kenshi ari gusanga tucaye ngaho gasanga hari abantu bari hanze baguma batwenga bararyoherwa kubera barahantu kure y'uburundi baguma babona uburundi baguma babona amahoteli yo mu Burundi bivuye kuri banje kuri twebwe abajournaliste cyangwa aba bakinyi kuko baba bari kubarerekana ubwiza bw'uburundi aho buri hose ari gihe biba byaragoranye kugira ugaruke mu Burundi ariko ukaguma ubibona umeze fresh ukoresha itume gato hawe nimba udafite support gutanga kanoti cyangwa kubafasha ikintu kanaka tumuraba ibintu byabo ama views aduke gira partage tugire partage natubwe Isaac TV gira twandaje dutera imbere cyangwa cha murazi ko ndabakunda cyane gose abantu mwese mufunze abayisilamu no vuga yuko amafungo meza mubandanye mutera imbere namwebwe n'imihezagiro kuri bose abadukikana bose ndazi muri menshi cyane bye bye ciao ciao